olo e whaafafonga ili SBS Samoan sa ili nisi mai utala ili sbs.com.au/Samoan.
Ua momoli le whaau le whaamalo a le peresetene o Amerika Joe Biden I le peresetene filifili a Donald Trump I lona manu malo a I palote pe ona whaia I le aso lulu o le vaso nei mō le tofi peresetene o Amerika. I sana saunoanga mai le whale paepae I na ua malolo le suite au vā o lana vāenga upuwhaili Democratic Party Kamala Harris. Na saunoa ai Joe Biden ua I atalia le filifili ngā le atunuu ma o le angalue ina ia so olonga lelei, le fesuia inga o whainga mālo, ma le whainga mālo filifilia Donald Trump.
We accept the choice the country made. I've said many times, you can't love your country only when you win. You can't love your neighbor only when you agree. Something that I hope we can do no matter who you voted for. To see each other not as adversaries, but as fellow Americans. Bring down the temperature.
Le presidente o America Joe Biden, o le fisuia inga, le transfer of government, e te tauona whaia, ia Januari, o le tausanga fau. Ailana sauno anga e whaali ai, lona talia ina o lona whaia ina e whainga palota mō le tofi presidente, Na saunoa Kamala Harris mai a wala awai isui o le Democratic Party, lato te talia ina le whaiunga. Olo na saunoa ngana whaia I le campus o le universite na o ngā I le Howard University I Washington, D.C.
We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power.
Le sui peresetene o le sui tova le Democratic Party ina uafaia ina whainga palota, Kamala Harris. Uafaalia le puli o le whaletupe tu tutonu I America, Jerome Powell, e le whaamava e malatofi, Tusa pe whaatonuina o ia le peresetene filifilia Donald Trump. I se talanoanga matu si tala na saunoa Jerome Powell, wa nga I ilalo le inflation I Amerika, ma ele a yeise mafua anga tatau. Olona whaamava e malatofi.
Hi, Victoria Guida with Politico. Some of the president-elect's advisors have suggested that you should resign. If he asked you to leave, would you go?
No.
Can you follow up on, do you think that legally you're not required to leave?
No. It's on a sustainable path back to 2%. So the job's not done on inflation. But
Ae le itoe no foia e Donald Trump le fale pae pae, I rona manu malo ai I whainga palota I le vai aso nei. Ua ia whaia le tofinga tā ua mua mua, o sana whainga malo fou. Ua tofie Trump le tamaitai o Susie Wiles, o ia le nei, le campaign manager, pena taita ia, le campaign a Donald Trump I palota pe ona mai anei. Ua tofia Susie Wiles e pūlea le ofisa o le peresetene po o le chief of staff. Na whaalia Kevin Kellams o se tasi nangalue mō le Republican Party I lalo le whainga mālo o George Bush e to tele maisi tangata anga vaa o le awhaia iei filifilinga Donald Trump mō to whinga sinia o lana whainga mālo.
In Trump's orbit, there really are a number of more establishment, more mainstream, and very experienced foreign policy and national security hands, as well as some new stars, if you will. Mike Waltz, as a potential Secretary of Defense congressman, would be a terrific choice. You also have people like Mike Pompeo and Tom Cotton, both of whom would be confirmed, I think, by the Senate, who I think appreciate the role of NATO and U.S.'s leadership role in the world.
Kevin Kellams. Ilana saunoanga I le asosia parlemene o whainga mālo I Ausetalia nei, le Commonwealth Parliamentary Association, na tā ue le parlemia Anthony Albanese le tā ua o tū mā anga wha demokarasi I whainga mālo I le atunu u. Na saunoa le parlemia o le wha demokarasi e fō I ai wha fita auli ma e tā ua o na taliaina e tangata uma whaai unga e au mai ai.
We cannot take democracy for granted. Too many young people throughout the world, when they are surveyed, question whether the democratic values and systems that we share are the best form of organising society. But we know that it is the best form. We know that power derived from the people is what counts. And that's why we respect outcomes and our democracy. And that's why we need to cherish it, nourish it, and celebrate it when it happens. And that's why the Commonwealth matters.
Le Palemia Anthony Albanese, Ilana Saunwanga, Ila Commonwealth Parliamentary Association. Uafaali e le sui o le Greens, Senator Sarah Hanson-Young, le tatau I le malo tele I Ausitalia o na toe sila sila ma ilo ilo, whiangainga ma so o tanga o le malo tele ma Amerika, talumai le toe manu malo o Donald Trump, I whainga palota mo le tofi peresetene o le atunu u. Na saunoa Senator Hanson-Young e le tatau I le malo tele o na wha awau le wha afolinga, o lo o le lei, ma tū mau le mawhana o le vāo Amerika, ma Ausitalia nei, I lalo o se whainga malo fōua Donald Trump.
Most Australians didn't want Donald Trump to be elected. Most Australians know that the values that Donald Trump holds are totally out of step with Australian values. His attitude towards women, his concern or disconcern for the climate, and his treatment and response to democracy. Whether it's women, the planet, or democracy, Donald Trump is a threat.
Le sui le Greens, Senator Hanson-Young. Ua whaiti o ina le vanga upu whai le Greens le malo tele ili tauma whainga e solo ia se whai unga le High Court, e whaatatau ili wha malo sia o na whaia tau vai ua mea, e tangata sulu whai ua tatala itua mai no fuanga sai sai. O le whaai unga le wha masinonga mawalunga le High Court na aumai e le asolulu na tenei, e whasino I tangata sulu whai ia na tatala I lalo le whaai unga e soli I whaavae le sai sai o I lātou. Mō se teimi e le o mai loa po o awhea se aso ma se teimi e whaamuta ai lo lātou sai sai a po o le indefinite immigration detention. O lo tau mawhai le malo te le whaavave o na pāsia se tū lafono e le whaamalo si ai le whaai unga e pei o na aumai e le High Court I le asululu na te nei e whaasino I le whaia o tau vai e ua mea. Na whaiti o ina e le sui o le Green Senator David Shoebridge le whaai unga ua whaia nei e le whai ngā malo o le Labour.
This is Labour accepting Peter Dutton's argument that to win politics in this country you have to punch down on migrants and refugees. They have to be seen to be able to jail people at will, somehow to meet arguments about community safety. This is legislation that should have never appeared in our parliament. It's legislation that attacks multicultural Australia. It's legislation we hope will be defeated.
Les Wheeler Greens, Senator David Shoebridge. Ma le tala mulimuli ua malepe le whainga malo so o whaatasi siamani ina ua whaate aina e le Chancellor Olaf Scholz le minisita o tupe ma ia wala awina le toe whaia o palota I le amatanga o le tausanga fōu. Na whaalia Chancellor Olaf Scholz ua le oto iaiso na whaatua tuanga I le minisita o tupe Christian Lindner ai maise I le tala o le tupe o le tausanga lua fe lua se fulu malelima. O tātou talana.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po whea lawa e mawailau podcast.